Just have a test of this.
Ile mashine unaweka ni ndoga. Hata kujamaa.